morning. Good morning, Ntate Lekgau. I hope Ntate Modimo sa o sireleditse ka tlasa pabalo ya one. True. I understand what you're saying, but now you have to remember that we need such individuals. We need such individuals who are opinionated, with strong opinions, and God gives them the strength or the intelligence to oppose the gospel, to test the pelo tsa ba ba ipitsang gore ke ba halaledi ka ba ke la gore mahareng ha rona ba teng tate ba ba appearance bopego sa bo halaledi empa se ba halaledi le batho fela bana jalo he batho ba ha tshwanang jalo ka o modimo wa ne ya matla akere ha o ka bala Deuteronomy 13 akere e ka re ha yone ho ka tlhaha mo profeta ka pa molori wa ditora o bontsha pontsho ka pa motlholo ha pontsho ka pa motlholo tseo di etsa hala re ho wena o latele medimo e sele e bo ntate mogolo wa ba sakang ba o botsa ka yona o hane ke modimo fela ba tla bona gore wena o morata ka pelo le moya ba profeta bana ba bohata ba fuwa ke ene matla a hore ba kgone ho thetsa dipelo tsena tsa ba ba ipitsang gore ke ba halalele gore modimo batla gore a bone gore ana wena ga o le ntate lago wa ikutlwisisa tseleng ya modimo gore ga ore mohalaledi o ra jwang morene ka re kganya ena ntate ga o e aparela re bone ka monga yona ke re Jesu Kreste akere ga o e aparela it magnets evil spirits from all corners of the earth. Jesus Christ, I mean, was symbolic of that. Ha hatla fela, before I say anything, any duty, he was sent by the Spirit to be tried by Satan. Right there, we can learn that once you are covered with this glory, Satan is going to come for you. He's going to come for you, and he's going to come for you ka bona batho ba leng gore ke batho ba leng close to your heart. Ka rona Deuteronomy 13 he says e ka nna mosadi wa pelo ya gago kapa ngwana wa gago o hane yanong Satan o berekisa mana batho ba e leng gore they are close to our hearts, knowing that ha mosadi wa pelo ya gago a llela go wena a re bona roga ka modimo ona wa gago, the chances are you're going to listen to her because you are saying to yourself, this woman loves me. There's absolutely no way in the world that she can mislead me. My son loves me. There's absolutely no way that my son, you know, lo and herself, you come up with reasons to believe in what your son is saying, because you'll be saying that ngwana wa ka ke moitse sekolong o phela mona go ntsa manje manje nna ke tswa from the old school and this is how it's done now. Wa bona ntate, so batho ba ba tshwanang yaka ntate ba berekisiwa ke modimo ka gore ga gona gore Satana ka fa motho gore a kgone gore a bue dipuo tse dintseng yalo ba fa ke modimo ona matla to challenge the gospel, to challenge wena ntate Lekgau, to challenge nna, to challenge our brothers and sisters. Just God, for God to see, it's a test from God to see that are we steadfast, you know, are we rooted, have we cultivated ourselves in our faith. Yanong ga o dikadika ntate go tlhaga moya o tshwana le onao bone o feta ka wena, because what he's saying honestly ka tsebe fela ya setho he's making sense, but ga mo utlwelela ka tsebe yana semoya he's not making sense. Akere ke ka moo re reng ikgethele, ikgethele tsela tsena dipedi go tla tswa mo wena gore o kgetha e feng. Ga ke itse gore ke a utlwela ntate kgotso. Kgotso ntate Lekgau, batho ba jwalo ntate ba sekabe ba go tshosa. Wa bona ntate Satane le yone modimo o kgonne gore o mo fe maatla to test Job, a go leka Job. Job e ntse e le motlhanka o modimo ntate, e ntse e le motlhanka o modimo, empa mosadi wa sefuba sa Job ke ena wa reileng Job a re bona a tlhamisa molomo ona wa gago o roga ke modimo ona wa gago o roga ka letsatsi le o tswetsweng ka lone. ke ka mo go thweng le ha mosadi wa sefuba sa hao ka pangwana a hao are ho wena bona go hela modimona o hane ibile o motlepetso ka majwe jalo batho ba tshwana le bana ntate bana ba fuwa ke modimo matla a gore ba kgone gore ba bue dipolelo tse tshwana letse ba filwe ke modimo the internet the very same man you know who is uttering dilo tse ga di buang tseo who created that man was he created by Africans who is his creator ke satan nnyaa ga satan ke modimo a kry-a bona gore satan e le ena ke ngwana wa modimo empa he went against the gospel ya ntatare yaanong ba ba tshwanang le satane le bona ba tlo nna ntse ba le teng lefatshe ene gore ba nnete batho ba ba jwalo ntate o bona motho mowe ba tlhokagala mo lefatsheng gore ba etse batho ba bangwe ba gore le teng lengwalo le mo Isaia le re batlang Jehova a sa fumanwa ka bakela gore motho a ka seka ba bolela dipolelo tse di tshwanang le tseng ntate Jehova o tla batliwa jwang batho ba tla nna fela ba le mo monateng empa Jehova o tshwanetse go batla a fumane ka rona re na le modimo wa nnete o phelang jaanong motho o fela ntate o ga a tshwenye ke lenyelo ile a modimo jaanong o bona ga o bua dipolelo tsa moya le motho wa nama motho wa nama a ka se ka ba utlwisisa ntho yone ke bolelang ka gore ke botlhanya fela ga ke mora kere motho ona ga bua dipolelo tse diana that man is advocating for God not for Satan, not for Africans, not for anybody in the world, but for God. Mudimu umufile na that intellect, or mudimu khonoro o halaletswe, or khotso ena ya mudimu, or evangelia mudimu ena gore e tlhagelle. Le telengwa le ko ba Roma 9. Mudimu ha o bua gore ke thatafaditse pelo ya Faro gore go halaletswe matla a me. A go bua ntate. Ke thatafaditse pelo ya Faro gore matla le bogolo ba me di bonagale ka bake la gore ntate ga nkabe modimo sa thatafatsa pelo ya Faro a na nkabe re bone metlholo e le modimo o modimo o itlisitse mo lefatsheng ka Moses nkabe re sa e bone ga nkebe fela moshe ga ya ko Faro fela a ba latlhela the staff the stick mo fatshe akere bona Faro a ba convince fela ke just one miracle bona nkebe re sena evangeli e re na le yona ka jeko ka the exodus is based bona mo metlholong e na e etsagetseng kwa egepeta empa e etsagetse ka bakela gore modimo a thatafaditse pelo ya Faro yaanong ga o sa utlwisise mangwalo ntate o tla tlhola Faro ore Faro e ne le moganetsi ore Faro o ne a telela modimo gante a modimo bona o ne a mo thatafaditse pelo le mangwalo a rialo ntate wa bale modimo o mo thatafaditse pelo gore mangwalo ana a kgone gore a phethele ka gore o lebelele ntate bona modimo ga o fa moshe ga re ke tla bona ba tla bona ka eng gore modimo o ne re bona latlhela thobane ena ga o mofatshe ga e latlhela ya fetoga noa moshe a tshaba modimo a re go se ka ba a tshaba e tshwara fela ka mogatlha a e tshwara ka mogatlha ya fetoga ya nna thobane gape ga fitlha e gepeta a e tsaya ka mokgwa modimo molaetseng ga e tsaya ka mokgwa modimo molaetseng le bale fa re bona a tshega fela ntate a bitsa le his magicians his magicians ha batla le bona ba latlhela dithobane mo fatshe di a fetoga dinoga empa motlholo ko gore thobane ya moshe e meditse dithobane tsa bona noga ya moshe e meditse dinoga tsa bona e se noga ya bona o ke o ipotse fela gore all right ga noga ya moshe e kgone gore e metse dinoga tsa bona dinoga tse ke eng ne di sa di ke noga ya moses ke ne di sa di ke di bolae kapa ke ne di sena poison ne di sena di-thanks jaanong gona mo ntate ke ka mo rereng go na le bophelo ba nnete bo sa feleng go na le pholo ya nnete hona le pholofele fela le bitle di noga tsele tsa go e gepeta ntate e di tshwana ya tshwana ke di noga tsetsotlhe empa ya nnete teng e metsang tse dintse ko bofelo di noga tsele tsa go e gepeta tsele ke di noga fela tse di senang bophelo bo sa feleng noga ya nnete e na le bophelo bo sa feleng e teng e meditse tse dintse yanong modimo o bontsha ntate gore all the time go na le batho ba ba tla challengeang efangedi ena ya gago go na le dinoga bona ga utlwe kere ba apere sebopego sa borapedi from a distance ga o di lebeletse dinoga tse e leng tate ke dinoga tse tsotlhe empa noga ya nnete e teng le rona ga re le batho fela tsone motho ga a lebeletse a re wa all human race a kere maare empa ke ka mo renang le bakgethwa mo gare ga batho go na le bakgethwa mo gare ga dinoga go na le noga ya mokgethwa ya nnete e e leng gore ga e go lomile go loma ga teng tate go thusa pholo pholo e e nang le bophelo bo sa peleng ga ke tse orentate wang kutlwisisa yanong yona ntho ena fela ya dinoga e bontsha maatla le bogolo ba modimo e batla wisdom and understanding wisdom and understanding that every time there'll be somebody out there to match you somebody who sounds like you somebody who sounds convincing tsona batho ba ba di-magicians ka rona re batho re believe too much in the physical world we believe in magic we believe in metlholo ke ka moo re thetsegang ka pele john he ntho ena le this glory le ga batho ba ka e kopisang tate ba etsa ntho ena re e etsang ba etsa di-altara ba tlhoma di-altara ba ba ya di-candle le ba etsaeng the very same things empa wa nnete o teng ko bofelong wa nnete o teng o tlo o metsa ba botlheba jalo he motho o ntate a seka o thetsa nna ke a mo rata I want people like him I want to sit down and have conversations with people like him because ke a utlwisisa gore ke modimo fela o mo feeleng maatla ore a kgona gore a boe jalo go thetsa bana ba apelo dipedi kgotso.